1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Now 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 from here right turn 1 2 3 5 6 left 1 2 3 5 6 7 Thank you.